noogu dhuurateen arkayaa aadad weyno.
Ugu teq Jibril, odkage, iftahayna dayse.